Mama who?
Mamu Walde.
How you pronounce it?
Mamu Walde.
Mamu Dore.
Mamu Walde.
Mamu Walde.
Mamu Walde.
Mamu Walde.
Mamu Walde.
Mamu Walde.
Teach him.
All right.
Excuse me.